uze kurice bigumba byoroha nzobibona ndizera ko aho wavuze kuzonshitsa haduga hamanuka nzohagera sinkekeranya kw'ibigambi yawe kurije ariyo mahoro n'ibyiza ndizera ko Sunshine, I took a hammer, no, I to my heart.